Apha kulona umboniso difuna ukwenza imizekelo ye quadratic equations eziluhlobo olubalulekileyo. Le mizekelo endizawuyenza izawusigawulela amahlahla ukuya ekufumaneni impendulo ngokugqibezela i-square. Masithi ke sinikwa apha le equation engu 4x plus 1 squared minus 8 ngu 0. Kengoku ke uyayibona le equation ingathi izabanzinyana ngoba xa ubunoyenza ngolwahlobo besilenza kudala ubuzawufuna ukuqale uphindaphinde le nto ekwi-bracket kabini uphinde ususela 8 uzawufumana impendulo ende uzawuhamba ke ngoku ufumane i-factors ezizawuba ngu-x ususe into okanye u-x uede into ufumane u-0 ubuzawuyenza kanjalo le equation. Kodwa ke le indlela inde and inzima kakhulu kulena equation esiyinikiweyo. Ikhona indlela ibinoba kulula yokuyenza le nto. Thinza kubonisa ke ngoku into esizawuyenza. Ngoba apha kaloku sineento ezithiwa zi-squares. Uba ndidibanisa u-8 macala amabini equation, zawufumana u-4x plus 1 squared. Ngoba la 8 na la ongaphezulu bayasusana sithi ulingana no 8. Ngoba ndidibanisela 0 no 8 apha kweli cala lase sandleni sokutya. Hayi ke ngoku xa seyinjena le nto izawubaya iba lula ukuyenza. Xa sendiyenza apha ndinalo 4x plus 1 squared ulingana no 8 ndizawufuna ukufumana le nto kuthiwa si-square root. Ngoba i-square root sika 4x plus 1 squared sizawuba ngu 4x plus 1. Ndifune ke ngoku i-square root sika 8. Kodwa esika 8 i-square root endizasifuna funeka ndisikhumbule uba singaba negative okanye singaba positive. Xa sendisifumana ke ngoku esi-square root sika 8 ndizambhala ke ngoku le square root sika 8 njengo-square root sika 4 umphindaphinde ngo-2. Ngoba u-4 xa umphindaphinda ngo-2 ukunika u-8. Ngoku uhlobo ndiyibhale ngalo xa ndithi ngu-4 umphindaphinde ngo-2 uzayibona uba ndiyibhaleleni kanje. Masiphinde ke ngoku sisebenze sizawuba na 4x plus 1 uzawusinika i-square root sika-4 siyasazi uba singu-2. Ndingalibali ukubhala la plus no-minus. I-square root sika-4 ngu-2. I-square root sika-2 sinzima ukusifumana sizayishiya kanje. Ngoba iyafana le nto xa ndithi i-square root sika-4 umphindaphinde ngo-2. Kuyafana nokuthi ufuna i-square root sika-4 usiphindaphinde nge-square root sika-2. Ibe ke ngoku ile ndlela endifumene ngayo u-2 umphindaphinde nge-square root sika-2. Ngoba u-square root sika-4 singu-2. Engoku uyayibona le nto esinayo ayiqhelekanga. Mhlawumbi awuzange nje wayibona uba ubhale kanje ube no-2 ne-square root sika-2. Kodwa ke ngoku masiphinde sithethe ngalo plus no-minus endimbhalileyo. Kuyafana noba ndithi ndino-4x plus 1 ukunika u-2 umphindaphinde nge-square root sika-2 okanye u-4x plus 1 ukunika u-negative 2 umphindaphinde nge-square root sika-2. Le nto endiyibhale apha kweli cala iyafana nale elapha engu qha into endiyenzileyo ndiyidibanisile ndabhala u-plus no-minus qha endaweni enye. Apha ke ngoku uba ndisusa u-1 macala omabini kule equation yam ndizawufumana bani. Ndizawuba no-4x apha kweli cala lingapha. Ngapha ndizawuba no-plus or minus ngoba kaloku la 1 akasuki akenzi nto phansi. Sizawuba no-plus okanye minus. Sizawuba no-negative 1 plus minus 2 nomphindaphinde nge-square root sika-2. Yile nto endiyifumanayo apha. Masikhe sihambe ke ngoku siye apha kula macala endiyenze zambini ezi-equations. Ndizawuba no-4x ukunika u-negative 1 plus u-2 umphindaphinde nge-square root sika-2 okanye u-4x ukunika u-negative 1 minus u-2 umphindaphinde nge-square root sika-2. Isafana le nto endiyibhalileyo apha. Uyayibona le elapha kwelicala ifana nqwa nalezi equations zimbini apha kwelicala lingapha. Masikhe ke ngoku sihlabele mgama uba ufuna ke ngoku ukususa la 4 phambi kwala x ithethe ba ndiza kwahlula amacala omabini ngo 4 ndizawufumana ngapha u x uza kunika u negative 1 plus okanye minus u 2 umphindaphinde nge square root sika 2 uphinde uwahlule ngo 4. Apha ke ngoku kweli cala sine equations ezimbini u x uzawusinika apha kuleyo kuqala u negative 1 umdibanise no 2 square root umphindaphinde square root sika 2 uyahlule ngo 4 okanye u x uzawuba ngu negative 1 ususe u 2 umphindaphinde square root sika 2 uyahlule ngo 4. Le endiyibhale apha into naziya zimbini zikwelacala ithetha into enye le endiyibhalileyo mayingakwenzi ube into ongayiqhelanga. Ke ngoku njengoba sendiyibhale kanje uzawufuna ukubona uba yiyo nyani na le nto esiyifumeneyo le mpendulo yiyo na. Ndizawuthatha lona u-x lo esendimfake kweli bhokisi ndimfake phaa kwile equation yam yokuqala. Ndizawuba no-4 ndifake i-bracket yam uyayibona ndiyathatha ke ngoku la x wam obengu-minus 1 umdibanise no-2 ne-square root sika 2 wahlule ngo-4. O-4 aba babini bazawususana ndishiye ke no-negative 1 umdibanise no-2 umphindaphinde nge-square root sika 2 ndithi minus 1 squared minus 8 u-negative 1 lo no-plus 1 bazawususana ndishiye ke no-2 umphindaphinde nge-square root sika 2 squared minus 8 ukunika u-0. Ke ngoku ke sizawufumana ntoni apha kulena kulo 2 umphindaphinde nge-square root sika 2 squared izawuba ngu-4 umphindaphinde ngo-2 uphinde ke ngoku ube nalo minus 8 ukunika u-0 ngoba ke siyayazi u-4 xa umphindaphinda ngo-2 ngu-8 u-8 xa ususa u-8 kuye ufumana u-0 ithetha uba le mpendulo yethu esiyifumeneyo yiyo ngqo. Ukhumbule ukuba luhlobo olubalulekileyo le equations olu sinalento kuthiwa si-square se-binomial apha kule equation. Sizawukhe senze ke ngoku omnye umzekelo masikhe sibone uba uzawukwazi na uba ukubona uba siwenza njani lento xa sine-square se-binomial. Masithi ke ngoku apha unikwa ux squared minus 10x plus 25 equal to 9. Ke ngoku ubunokufuna ukwenza ngola hlobo lakudala lokuba uthathe lo 9 umsuse macala omabini ale equation enzele uba uzawuba no-0 ngapha kwelinye icala kule equation. Kodwa ke sizawukhe siqale sijonge ukuba asinayo nalento eyi-perfect square apha ye-binomials. Ukufumana ke ngokuloo nto sizawufuna inani othi xa uliphindaphinda likunike u-25 xa wadibanisa aza kunika u-negative 10. Ndiyathemba ke ngokuba u-negative 5 elo nani nawe ulifumene ithetha uba le equation iyafana nokubhala ngoba ndithi ngu-x minus 5 umphindaphinde ngo-x minus 5 eli cala phofu le equation. Ndiphinde ndiyibhale ke ngole equation izawuba ngu-x minus 5 squared ukunika u-9. Ke ngoku uyayibona xa seyinjena sizawuyenza ngolu hlobo ebesenze ngalo phaa kulo mbuzo wokuqala ebesikhe sawenza. Sizawufuna ukufumana i-square root samacala omabini ngoba kaloku u-9 siyambona naye ukuba uyile nto kuthiwa si-square ithetha uba kukhona inani elinye oliphindaphinda ngalo eli nani lifanayo likunike u-9. Masikhe ke ngoku siphinde sihlabele mgama apha kule equation sifumana i-square root uzawuba ngu-x minus 5 kweli cala ngapha i-square root sika-9 ngu-3 kodwa singalibali ukubhala u-plus okanye ngu-minus 3. ux uza kunika u 5 plus okanye minus u 3. Ithethi ba ux uza bangangu 5 plus 3 uza kunika u 8 okanye ux angangu 5 minus 3 okunika u 2. Uyayibona ngokuba sifumene impendulo zethu apha zombini. Masikhe ke ngoku ndikubonise uba iyafana le mpendulo esiyifumeneyo nokuba ubuyenze ngolwahlobo lwakudala ubuzawufuna ukuyenza ngalo. Olwahlobo ke lwakudala xa siyenza ngalo sithi x squared minus 10x ngoba u-29 uzawususa kuye u-9 ngoba ufuna ukususa u-9 macala. Xa ususe u-9 ku-25 ufumana u-16. Kwelinye icala ufumana u-0. Apha ke ngoku xa sisinalena equation uyayikhumbula uhlobo esiyenza ngalo ukufumana i-factors zayo. Sifuna amanani amabini othi xa uwaphinda-phinda akunike u-16 uthi xa uwadibanisa akunike u-negative 10. La manani ke ndiyathemba nawe uzawabona kwangoku uba la manani ngu-negative 2 no-negative 8. Ithetha uba sizawuba no-x minus 8 umphindaphinde ngo-x minus 2 uza kunika u-0. Ithetha uba u-x angangu-8 okanye u-x abe ngu-2. Uyayibona ke ngokuba iyafana le nto. Yile nto ke ngoku eyenza i-algebra ibe mnandi. Kukuba impendulo yethu ubunoyifumana ngendlela ezininzi. Uyabona apha siyifumene ngendlela ezimbini le mpendulo yethu efana. Lena indlela esiyenza ngayo ngoku ingathi ilula ngoba akufunekanga uhambe uyofuna la manani mabini owaphinda-phinda ufumane u-16 uphinde uthi xa wadibanisa ufumane u-negative 10. Ngoba apha kwela cala uye wanala x minus 5 no-x minus 5 inani elifanayo. Ke ngoku ke masikhe senze omnye umzekelo enza uba uzayibona le nto. Ndiyathemba uba mhlawumbi izawubonakala le nto yokufumana impendulo zethu xa sine square se-binomial. Lona ke ngoku umzekelo masithi sinikwa u-x squared plus 18x plus 81 ukunika 1. Ndiyabona ke ngo apha kweli cala lingapha siyayibona uba izawuba si-square se-binomials. Uba ke ngo isi-square se-binomials liliphi elinani lethu esinalo uzawubona uba ngu-x plus 9 umphindaphinde ngo-x plus 9 ukuze ufumane la x squared plus 18x plus 981. Ithethi ba ke ngoku njengoba sino x plus 9 umphindaphinde no x plus 9 kuyafana nokuba uno x plus 9 squared equals to 1. Sifuna i square root macala ngapha i square root singu x plus 9 kweli cala lingapha sizaba no plus okanye minus i square root sika 1 ngu 1. U x ke ngoku wethu uzaba ngu minus 9 plus okanye minus 1. Ithethi ba u-x angangu negative 9 plus 1 uzawuba ngu negative 8 okanye u-x angangu negative 9 minus 1 okunika u negative 10. Impendulo yethu ke ngoku lena njengoba ke ngoku sendiyifumene ngolu hlobo le perfect square masikhe ke ngoku sijonge ngolu hlobo lwakudala uba impendulo ibizawufana na. Besizawuba no-x squared plus 18x plus 80 ukunika u-0 ngoba ususe u-1 macala omabini. Eli nani ke ngu esiwafunayo angu-8 no-10 ndiyathemba uba uyifumanile loo nto. Sizawuba no-x plus 8 umphindaphinde ngu-x plus 10 ngu-0. Ithethi uba u-x angangu-negative 8 okanye u-x abe ngu-negative 10. Beke ngoku sigqibile apha kulena imizekelo.